Kwesinye isikhathi abantu banokufisa ukwazi imvelaphi yesibongo sabo. Ake sibheke kafushane ukuthi abantu bakwaNtanzi ithini imvelaphi kanye nomlando wabo. Abantu bakwaNtanzi baphuma kubantu bakwaNtombela. Lokho kusho ukuthi bangabantu ngwanguni ngokwezigaba zabanguni njengabo abakwaNtombela. AbakwaNtombela bona baphuma kuNtombela owabe engumnawa wenkosi uMalandela kaLuzumana enguyise omncane oqwabe noZulu. Laba bantu bakwaNtanzi endulo sibathola bakhe endaweni eyaqanjwa ngabo ebizwa ngokuthi kukwaNtanzi laphaya kwaNongoma. Kodwa bagcina befudukile kuleyo ndawo ngoba besaba inkosi uZwide eyayihlasela amakhosi eyayiwehlula eyiwashumpula amakhanda iyohlobisa ngawo elawini likanina indlovukazi uNtombazi owayengumthakathi. Ekufudukeni kwabo abantu bakwaNtanzi bazibandakanya nabantu bakubo kwaZulu ababebuswa inkosi uSenzangakhona kaJama ngaleso sikhathi. Kuthiwa isibongo sakwaNtanzi saqambeka ngokuhlabana kwenye yezinsizwa zakwaNtombela eyabe yeyeka, kodwa kwathi uma impi isinyathela awabantwana yahlabana ngendlela eyisimanga. Impi isiphelile bababaza ozakwabo ngokuhlabana kwayo. Ngoba babengathembi ukuthi uyohlabana ngaleyo ndlela kwazise babembona elokhu entanza. Ngalokho kwedeleleka kwayo le ndoda, nanokuthi yayilokhu intanza yagcina isibizwa ngokuthi inguNtanza. Ngenxa yolimi lwesinguni lokulumbanisa amagama le ndoda, yagcina ibizwa ngoNtanzi, nozalo lwayo lwabizwa ngokuthi lungolwakwaNtanzi. Ngesikhathi sokubusa kwelembe laba bantu bahlala ngokunethezeka okukhulu. Izimpi azizange zibathinte kwazise ilembe laselibafake esibongweni sakwaZulu ngoba likhumbula ubuhlobo bakwaBazulu nabakwaNtombela. Umholi wabo ngaleso sikhathi kwakungusogatshase owazala uNobanda. Kwathi ngemuva kokukhothama kwelembe libulawa umfowabo umntwana uDingane, laba bantu bakwaNtanzi bathutha kwaZulu bayokwakha empaphala kwelamambethu. Kwathi ngemuva kwempi yasendonda kusuka eyalwa ngowe-1865, abantu bakwaNtanzi bathutha empaphala balibhekisa eningizimu nezwe. Impi yasendonda kusuka yayiphakathi kwabantwana besilo umpande, ocetshwayo kanye nombuyazwe. Ekuthutheni kwabo empaphala balibhekisa emkhomazi. Kodwa ngeshwa abayitholanga indawo yokwakha. Base baphindela emuva lapho babevele ngakhona bayozama endwendwe. Nakhona futhi bangayithola indawo yokwakha. Ukusuka endwendwe babheka emvoti, ngaleso sikhathi base beholwa nguNobamba kaSogatshase. Emvoti kulapho bayithola khona indawo, kulapho futhi uNobamba wakhothamela khona. Besahleli emvoti kwafika usomthwewu kaSonzika, lo nguTheophilus Shepstone, okwaqanjwa ngaye idolobha lasePort Shepstone, owabasusa emvoti wabasa endwendwe. Namanje basatholakala khona endwendwe. Izwe labo laziwa ngokuthi kusemhlangandlovu. Bakhelene nezizwe okungesakwantuli endlini kaMkhonto kaNtwanenhle kanye nesamabomu. UNobamba wazala uMbiko owazala uNembe yena ozale uMgiyo. Inkosi uMgiyo yakhothama ingenayo inkosana, ubukhosi bube sebuthathwa umne wayo okuyinkosi uMxosheni. Sesiphetha. Kubantu bakwaNtanzi kuphuma abantu besibongo sakwaFakazi. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uphinde ubuye futhi nangokuzayo.